Inna lillahi wai kaji an ce watan gaba albashi kowa fili yayi aiki
Alu inna lillahi
to mai baka da labari
wai to saboda mi inna lillahi wallahi an ce saboda ma'aikata ba su taba wa gwamnati aiki kyauta ba yanzu kyauta sun ga aiki watan gaba